Lola bagus.
Ay 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 matière. Waaw. Amna ñu sank nek Espagne, ñi nek France, ñi nek Mac.